Happy birthday. Happy birthday, dear Chebet. Happy birthday. Ah, una miaka mingapi? Unatoka wapi? Hebu nieleze ili nijue. Tuache hapo.
Kila Geoffrey maneno yako ya mwisho tukamilishe tuingie ndani ukumbi kwa vile watakuwa tunapatana kule pa